dunia safari kwa waja washani mafikio kwenye nari.
Oh, Oh,
sasa wapo nitangani alisi mgoni wamila na chani anasema haye
Oh, my God.
Thank you.
Hallelujah.